I think I love you. But I wanna know for sure. Come on and hold me tight. I love you. Think you move me, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me.
Da 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 da